Hey, ndo, tinda, man, ndo, shusha kanje, kwenze njani?
Hey, ndo, hey. Hayibo. Yaseng moshile.
Suqalile ke nale inkinga zakho ke manje. Umoshe phi? Kuphi nini bekutheni vele uzumoshe nje wena ke?
Awukahle wena sithuphethi ke mbuze emngaka yini kanti?
Khuluma wena ma.
Bese vele ngamitsisa elinyi private mfethu.
Hey. A pirate always a pirate. Ha kade ngasho. How many years manje umithisile?
Yazi umuntu uthini? Una 2 days pregnant. Hayibo.
I'm a bad engineer.
Shut so salama wey.
Party, let's party, party. Ishwanchilend.
A few moments later.
Kakabula kwaze kwasa wena futhi ukuqala ukuphola wena sala no babakhe wakho
owenja
mina lo one day othu meet angizwa nje kahle ngizwa kahle ngoba phela mina nawe salala ngifaka ikhondomu umzimba wonke nganga kwa nokubida out ngenxa le khondomu akusonje leyo ngane angizwa kahle leqola leli hayibo
andla nina zinto vela nina miles kanza maninja haw sengizwenza njani ke manje kuzo ithatha manje imali kenkonka ngizoqokani inice life ngizophila kanjani khona hey bandla uthi ngizama ukufona yazi ngizama umu plan